nawe atwaja ya. Yawajaya, ansara nawe atwajaya.
Chapeau, 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 chapeau.